Nyirampagare yagiraga inyota, akirinda kunywa amazi ngo umuhogo we udavaho, umeraho urubobi. Nuko rero yigeze kugasoma agashira inyota, yibutse byo gutaha, abatura umwana amukubita umugongo amucuritse. Agiye kumusimbiza amukoze mu kanwa, maze induru ayiha umunwa. Ati, naje mfite umwana w'umuhungu, none mwanguraniye.